Paradise City, Guns N' Roses is a G chord to a C9 to an F6 over 9 to C9 G, and the counting goes like this: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, and it starts again on G. Then you have the. So all that is you have three, and then 1 2 3 twice, and then 1 3 1 3 twice. So the first time you just go to the first fret on the A string. The second time, instead of hitting this last three, you're gonna go. So it goes 3 1 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1